mrasho bedwani ano ojinam demand she wo akwatia batom pesia so mercy edujanfi ada dodo ono nim no amase no ne wasaka akofa nkrata ani biem so wo babiem na wa begitumi na fi ndc for ensem
afim pinu ani aduru nu amase ekojina primary san wo presenka obetini adi npp amanyoku nanim akwa mrasho bedwam a odi ntwo no enam so ama ebufuo eba amanyoku na chitaifo dodo ono amu ema mpapa mu baye eno ene ma endi samanyoku no edi nkunim ewa afim pinu ani aduru nu abato ni ewo akwati abato mpesa no so a wo gye mrasho bedwa kunya no efi npp amanyoku nsem na nei amase asan yakwa file nomination a wo hwe ni mu kwan se ese ahenefo abato abana ma no amane tumi akọ emrahye bedwam
so mutu aba maami a mekodi mp no ana mantumi amoa me manfo okonso anzi mu a kame amampo mi mabiem ne se adwuma pa me yebo mpp amayokuo eyebo akwati akonso anzi across the constituency ni nyina obi ahu me so mfaso enu nti na o ma time achi edi dede ye ni anije na na ya beso mete ye phone ya meka an sa form si ya ye di abai edi nkunumdie ebebrɛ yen
yechi opo